get the happy baby. Yeah, get the happy baby. Yeah. La 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 la.
Their sign says, looks like it says open.
See what their sign says?
Their neon. Actually, the neon sign's off.
There's nothing going on in there. You want to go to Sekisui?
Sure.
That works.
You check the sign real quick?
Yeah.
Or we'll let them check.
These people are going up there. They're closed.
They didn't even read the sign first. They just tried to open the door, try to pull it harder when it didn't open.
Da 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 da